ngonyaka ka 1910 lapho ngiza khona ngizokholoba ebandleni lami lapho ngincoma khona uhle futhi ngihlabe ngihlikiza ukubi. First of almost ingane zami ngibonga amakholwa alapha eHoly Gun Apostolic Faith Mission Church asaloku esiphethe kahle very too much. Nangu yawumantshangase ojwayele ukungilethela inkukhu yokuhlatshwa emedashikini ngokwazi ukuthi umfundisi uyanakekelwa bese kuthi emva kwalokho angithinte intshebe angithashe abantu ababekroli. Mantshangase uliibhosi intombazane noma nje uke ungicasule ngokuthi ujwayele ukufaka ijezi noma kushisa aligqoke ijezi uma kushisa ntombazane. Ya ngwenya khawuyasishaya isipanela ndodana. Ngiyabonga ngokungilungisela imoto yami ngevikele edlule. Imoto yami ebengishisela ama-wheel caps kanye ne-gearbox ebivuzisa u-petrols. Cha uyinkunzi, uyinkunzi mntumane, uyinkunzi hole oxygen. Thango, hawu nangu thango. Thango angeke ngihlale ngingabongi phambi kwebandla lami ngokwethembeka kwakho. Impela abejwayelekile abazali abaneqiniso njengawe. Phela bazalwane uThango lona uhambe waya laphayana esidomu semvelo high school okuyisikole lapho kufunda khona indodana yakhe umfuqeni. Uhambile uThango wayo nanothishela elwela ukuthi iphase kanjani ngonyaka owedlule indodana yakhe ngoba iyisithutha ifuze unina uMadlomo. Bantu abami abejwayelekile-ke abazali abaneqiniso njengoThango ngithi Thango keep it ups, all oxygen uqhubeke kanjalo. Mgobhosi wemgobhosi ngiyakuncoma ndodana ubanga udokotela ngephutha. Ndodana uyawazi umsebenzi wakho umuntu umjova lapho egula khona hhayi njengalaba abanye odokotela abachazwa kulokhu bephothozana nezinqe zeyiguli. Ngachazeka ndodana nangesikhathi ngikubona insizwa eyayiphethwe yiso lapho uvele uyijova esweni. Nekhehlela liphethwe yisisu ndodana wavele wawuhlohla esiswini umjovo. Ngisho nalowo wayiphethwe yizinyo wavele wamhloma isibhakela lapho uma liqhasha izinyo hole oxygen uyinsizwa mgobhozi amens. Mandlela ngicela uqoqe umlenze ntombazane uyangiphazamisa ngiyashumayela la. Ya is a disturbance to some self. Wengeme ngiyabonga mahlokofu. Ngiyabonga ngizwile ukuthiwa ushayise isalukazi sakwaxhimba ngemoto okuthanda. Mahlokofu ngithi usilayile lesalukazi ngoba siyathakada ya is a witchcraft. Makholo ami ningamangali uma nibona lo gogo namakhehla angenabuso ehleli lapha phambili ezitulweni. Futhi mani babhekisisa nizobona ukuthi abaphefumuli kanti futhi abanabuso. Ngiyazi niyazibuza ukuthi bashoboni laba bantu. Bantwa bami yiwo-ke amadlozi lawa. Ngiyazi nihlale niwezwa, niwezwa ngendaba kuthiwa khona amadlozi. Namuhla-ke niwabona ngamehlo iy'ngane zami lapha eHoly Gun. You see ancestors, yes, with the ISIS. Niwabona ngamehlo iy'ngane zami. Phela leli yisonto elingabadlululi. Nabaphansi bayangena kule nkonzo. Yikho nibona kukhona amadlozi namhlanje. All the oxygen. Amen. Bantu bami ngiyazi ukuthi nibabonile abantu abahleli ebhentshini ngaphandle kwesonto kodwa nazi ukuthi bahlaleleni. Kulo nyaka-ke iy'ngane zami ngishaye umthetho omusha. Kulo nyaka ngishaye umthetho omusha wokuthi labo engibakhipha la ebandleni ngibaprostishute ngabasebhentshini. Niyazi-ke bantwa bami ukuthi ngisho nasegrawundini lo mdlalo webhola ongadlali kahle uyaye prostitute ngosebhentshini sekuzoba njalo ke nalapha ebandleni lami eholy God. Wena ntombazane yasemnisi phuma manje lapha ebandleni lami ukhohlakele. Bezwa ukuthi uzogwaza intombazane yabantu ibange isikuhle bayo. Mangabekele sisishwaphana sakho namabele azigaxa sengathi ancelisa amankonyana wakusebenzeni. Musa ukubangisa abanye ubuhle babo demede man. Ungaphinde futhi usibize ngendlovukazi man lolu fudu lolu. Angifuni ukucasulwa mina. Wena mfana kaDlamini uthengela intombi yakho ibhali yengcwaba mhla kuyivalentine. Sisa uswabi wena man. Uyisithutha is a foolish. Phuma la ebandleni lami. Ma ufika ngaphandle uzothola ujomo uzokunika impama yakho. Wendosi ngibuhlungu ngawe. Ngangithe mhla ubekwa ukuze uba ukhomishana wamaphoyisa kazwelonke ukuthi utshele amaphoyisa ukuthi agqoke ikhindi ukuze kuhlonishe umthetho, kodwa lokho awukwenzanga. Kunalokho wathi rest to king. Manje ke amaphoyisa asedubula neyinkukhu impela ngoba wo wathi dress to kill adubula bulane. Ndosi wendosi ungizwe kahle, ma ungasangilalelanga manje I'm take you out of my church. Wena ntombazane yakwasibisi unamasoka isithupha uphoxa ibandlalana okusho ukuthi unothando oluningi wenza over John. Get outside from my church. Kusebandleni lami la bantu abami my shitrans. Sengikusho konke bengifisa ukusho enkonzweni yokukoloba. Futhi ke bantwa bami sengeniqalele imoshali ebazalwane bami, imoshali ebizwa ngokuthiwa ukogwaza ibhari funeral directors. Le moshali izonisiza njengamakholwa ala iHoly God Apostolic Faith Mission Church. Ngithi kalikhulu njalo ibandla lenkosi yaseGoli, ibandla likaSe Reverend Dr. Archbishop Bra Mr. Jebe. Ngibonge very too much bantwa bami abahle kanye nababi Holy Oxygen. Ngithi skebe twash over killing it you. Time and time are you dying. Kilometer brush over two follows. UJulia Siza wamsiza Holy Oxygen. Amen.
Oh, my God.